agasaza gashira amanga gasanze umiryamye kati byo kunyoza ibirenge urakozwa na nyabarongo ayiwe nyabarongo umugezi utemba hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none
sinari nzukwinze riryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiwe ndaburara mu gitondo ndabusubira ninzirika gashumi mu nda ayiwe mbebazaho ziragatwanga
hora mami horere none hora mami horere none hora mami horere none
Hora mami horere none Eh? Uzi igitero kivuga ngo
Nse umuntu yaruse byose Nyina w'umuntu arabihebuza Niyo mwaba mutabanye Murahuruka mwibwira Ayiwe n'uruhanga rwuje urukundo
Hora mami horere none Hora mami horere none Hora mami horere none
Wow.